I need to do. Uma ubonga from the bottom of your heart with pure intentions. Noma ucela from the bottom of your heart. Noma kuthiwa uhlaba esiphi silwane uzozwakala emadlozini. Ngoba idlozi lalele wena umuntu uma ukhuluma ngalo. Ungafika la uhlaba iy'nkomo ey'nkulukwane. Ufika ukuthi bokhokho nabomkhulu nginihlabele iy'nkomo. Nazi idlani nabakithi as a show off idlozi liyakubuka lithi nangibukisa ngathi. Ngoba awuyikhukhumezi ngowumuntu wabantu abaphansi. Umuntu angafika athi bokhokho ngiyacela kanti uthathe imali yakhe yokugqina wayothenga leyo nkukhwane wayothenga lelo chwane wacela ngalelo chwane uthole ukuthi kusasa umuntu sekaphumelela kodwa lowo wahlaba inkomo kuthi idololo. So kufanele ukuthi siyazi ukuthi uma sipha siphahla noma sicela noma silungisa noma sigezwa, I mean kugezwa ngembuzi, let me very be clear, I mean mokugezwa ekhaya sigezwa ngombuzi ngoba kunezinto ezithathiwayo kuleso silwane esithi yinhlambuluko ezibuya zigezwe. So I mean unfortunately it's just one segment. I can unpack it for what ceremony for this, but in general bengifuna ukuyibeka kanjani.
Can you guys swap, can you please open her up so she's not too tight?